Yeah, when George. Lapha kunenkulumo ngeke ngayibona indlwe lapha enkundleni zokuxhumana ethi akwehlanga lungehliyo. Akwehlanga lungehliyo. Isho njalo le nkulumo.
Abanye bathi
kodwa ngathi kunokudidi okukhona ngazi athahla ithini le nkulumo.
Khona ongimzwe engathi uthi akuhlanga lungehliyo. Ya, ngisho kahle.
I'm going to go to the house.
Lapho kusuke kuyinto eyenzeka manje esuselwa egameni isehlo
oyisehlo isehlakalo
isehlakalo isehlo isehlo ke into ekufikele ungalindele
ekufunga embi
embi ekuzumile embi isehlo leso ngekho mnandi lelo gama lithi akwehlanga kususele lapho ke sehlweni akwehlanga olungihliwe
oyingakho isikhathi esiningi mangabe mhlambe kusho nomuntu abantu beduduza bedlulisa amazwi okududuza bethi akwehlanga lungehliyo okukhomba ukuthi-ke akuqali ngawo futhi akugcini ngawo
yebo uma bethi akwehlanga kusho ukuthi akwenzekanga olungehliyo okungakaze kwenzeka
osho ukuthi kuke kwenzeka nakuba kusuke kukubi kodwa-ke basuke sebekududuza ngalowo mazwi lawo
ya basuke sebekududuza besho ukuthi lesi sehlo lesi esikwehlakele akusizo sokuqala ukwenzeka ngawo siyenzeka siphinde sidlule futhi akwehlanga
lungehliyo
lungehliyo okusho ukuthi akwehlanga akwenzekalanga lungehliyo okungakaze kwenzeke
hhayi ngiyacaciseleka kunokudide kanje lapho nalapho